ndinda ndetse no kunyobora neza anesha no kwinjira vuba nawe ndetse no kunyobora neza anesha no kwinjira vuba mu mahoro nawe yemeye kujya ndinda ndetse Shano quinji la vu.